NPC Xitsonga Gospel Music Awards.
Eka xiyenge xa Best Gospel Album of the Year. Lava phikizanaka hi lava landzelaka. Bongi Matlhabane, Tatana wa hina. Phindi Ndzi Tlakusela Mahlo. Matimba Power, Murhandziwa wa Mbilu. Tatana Mabasa, Tintswalo ta Yehovha. Joy, Tintswalo ta wena.
NPC Xitsonga Gospel Music Awards. Hashtag
Hatinyungubyisa.